toshunwete subela yoshemu awuya tanyisa ziyaphambili zo insizwa mazisona ziqashiya ngengoma bathanda toshunwete subela yoshemu awuya tanyisa ziyaphambili zo intombi mazisona ziqashiya ngengoma bathanda Aselendaba nabo, aselendaba nabo, aselendaba nabo, aún no me besan en paz besadila. Umachota.
Bayo kuluma boke
pan bafana bamizo neshula nitingi shabale nkuze myamu maningiza baso pan bafana bamizo neshula nitingi shabale nkuze myamu maningiza baso pan bafana bamizo neshula ningasangana nbe babili nbe bathatha imingeto yo neshula
Yeah. sele sela nginonse ntabafana uma kade beyinqoma basele sela nginonse ntabafana njoba kade ningqoma nisele sela nginonse ntabafana hey nasele sela nginonse ntabafana yeah ngabe nanzalwe kanjani wasele sela nginonse ntimfana yeah ngabe wazalwe Ungasibona singathanda ukhulu asiqondile lokho sinike abafana Ungasibona singathanda ukhulu ngiyasiqondile lokho sinike abafana Siyangane bo uthathe isanga sakho siphakamisele phezulu mfana Siyangane bo uthathe isanga sakho siphakamisele phezulu mfana Mina ngkosheki phela nginsizwa ngiyabaphanga bonke xamwendoda Mina ngkosheki phela nginsizwa ngiyabaphanga bonke xamwendoda Ngishebeleza nawe washebeleza mfana Wemfana ngathi sewunenkinga Ngishebeleza nawe washebeleza boy Wemfana ngathi sewunenkinga Ngishebeleza nawe washebeleza sana Wemfana ngathi
Musudlala kanjena, musudlala kanjena. Ngithi lala uphumule, ngidane abantu. Njengoba wasimelisise sonke. Oh ay, mususishiya kabuhlungu, mususishiya kabuhlungu. la cuna, ni sangre en el mar, ni sangre en el sofé la cuna, ni sangre en el sofé la cuna, guabañam chandan sofé la cuna.
Baba no mame, so cool, boy, flang, we are gonna be mean. Mapununga, and I'm a machine. Misala is doom, sankunze miyam chagalas. Kupepe chipacha mtuan. Is doom, sankunze miyam chagalas. Itchimina mumsugume, zwekile, shale rap saiche. Umshai wen dam by ponse nsele. Umshai wen ziza ramaskanda ependilo swai. Yeni, nichilingo swai. Aote sinitubuze bafana bam. Ashila teme.
mangu buga ntombi nyezwe la mangu buga ntombi nyezwe la mangu buga ntombi nyezwe la ele ngizwe kata zuthandolwa ele ngizwe kata zuthandolwa ele ngizwe we mama ele ngizwe we mama ele ngizwe we mama ele ngizwe ele ngizwe kata zuthandolwa ele ngizwe ele ngizwe kata zuthandolwa
Sangoma, 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 Sangoma,
sango mas pulama. Spulama isangoma. Le sango mas pulama. Spulama isangoma.
Spulama, what does the lama? 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 Y tú sabes,